Whakaaro hia ake tēnei, e iwa mano ngā mako, te kaumātahi mano ngā rourou riwai, hei hākari mai mā te whā mano tāngata. Koe ra te ahua o te hākari a te kīngi Māori tuatahi ara a te whero i remuera i tērā tū rautau. Ā, kua noho ko tērā te kaupapa o te whakāturango hou a te whare pupuri taonga o Tāmaki Makaurau.
Koe nei te whakāhua kotahi o te hākari o remuera, he hākari kotahi wiki te roa, ā tataki te kotahi tau i pau kirunga i ngā mahi whakariterite.
This story, the Remuera Feast that took place in Auckland in May 1844, is probably one of, if not the largest, feasts that ever took place in New Zealand.
E ai ki ngā kōrero kua tuhia, he mea whakatū e te whero tēnei hākari, hei whakāhua i te nui o tōna mana, e iwa mano ngā mako, te kaumātahi mano ngā kete riwai, i whiwhi hoki ngā manuhiri he koha me tētahi haka.
According to newspapers of the day, there were 1,600 people performing the haka and then a mock battle.
Ko te hākari o remuera he wāhanga noaiho o te whakāturanga e ki anei ko kai tū pai. Kua whakāhua tia tērā ingoa ki te preti ki runga i ngā pakitara. He whakanui te whakāturanga nei i ngā whenua haumako me ngā iwi huhua o Tāmaki Makaurau. Kei te nui ngā mahi hei whakahoki ā mahara i te tangata e rua rautau ki muri.
Well, we're looking at roughly referencing a floor or a ground that's been well trodden on. We've tried to make some impressions here, as you can see. Some horse prints.
Using an interactive touch screen, so visitors will be able to zoom into the detail of the lithograph, and the detail is extraordinary.
Kei te hangaia he ruma motuhake mo te hākari o remuera, hei te kaumārua o hune te whakāturanga kai tūpai. Whakapuarehi ai, kīngi kiriona, te karere.